exercise.
Line speed.
Linear speed and the curve speed. Yeah? So you know the...
Oh, so you see
it. Yeah? Single single. All together is 8 meters long, 8 meters wide.
It's within 10 seconds. 10 seconds.
So the total is about 10 point,
yeah.
20 point.
Bring our coaches here.
63.
19, 20. Clearer. Can take line then.
계속.
이것처럼
회복 시드라는 것도 가르치니까.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1